zakina gaga kompostina zaga mimi ikianza kumchoka sababu namtafutia mimi streaming code yeah.